Say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's break this.
From all of us.
Why were you sick?
We get nothing to eat.
Nothing to eat. Huh?
Who is this guy?
He's a new cook.
You'd better watch it.
You want to fight? I'm sorry. I don't like violence, but if you wish to fight... I think I can.
I think I feel sick.
Why do you keep hitting me like that all the time? Don't you know it hurts?
So why don't you ever fight back? Pay close attention to what I'm going to show you. Must have been something you
said. I just died in your arms tonight. Well, at least we agreed on one thing.
Why don't you stop it? I'm not your punching bag.
Next time, don't make a mistake. No.
If you know what's good for you, you'll stop it right now.
Did you send that death message to me?
Yes, sir.
I will always be most grateful. I must leave now.
Where do you think you're going? You will stay.
Huh?
You can stay here and be the cook. Ha 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 ha